for humanity.
Niko hapa ila kesho si kama leo.